Yaga. Duro.
Raximo on the beat. Kwani chanzo ni nini? Mpaka ukanchunia, ikawa sababu nipige chini, ukaniacha na ugulia. Oh baby, ayaya, mina kupendaga wewe. Ona vibaya, usisababishe nilewe. Mini kona wewe, sitaki mwengine, akisa mapenzi nilewe. Oh baby,